Nā, ki te hā, kina iaia nei tērā pea e eke ana tātou ki ngā rā whakamutunga o tētahi o ngā tipua riki o te ao Māori. Hei tā te kapa Dragons, tērā pea e kau mātua rawa ana a Benji Marshall, hei pupuri tonu mā rātou, hei te mutunga o tēnei tau. Nō tēnei wiki nei i puta ai te kōrero ia Marshall, e pai ana ki āia, kia whāia ia e etahi atu kapa. Ka pau ana tana kirimana, hei te mutunga o te tau nei. Engari hea iki ona hoa tākoro, me noho tonu ia ki ngā Dragons, kā tika.
He's 30 years old, you know, turning 31, so there's plenty of halves that play a lot longer than that, and there's plenty of halves that are still at the top of the game that are a few years older than him. But I'm sure he's going to let his football do the talking, and really looking forward to seeing him get back on the park.
Hei tā te kapa tamatoa, kāre rātou i te aruaru, i te waitohu, Benji Marshall.